nini? Weka ndala pembeni. Aya, enjoyeni. 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 Hapo umechafuaje? Dogo, toa shati utaloesha.
Constellations, they remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation.